lofola koe mama ki hoku hala moe tuhulu e kulaka mo le falalanga to I moana ma lo I aho nohu afa sisu alo ofa o mi aho ononga kata ki ae fo nonga koho folo fola koe mama ki hoku hala moe tuhulu e kulaka holi hoku loto kumi aho moe po ke uma uho o melino sisu o wateuhe ne ongo e mawae talipe ho fola koe mama ki hoku hala moe tuhulu e kulaka.